Well, welcome back. You're still watching Money Live here on SABC 2. Well, it's time to cross back to our SABC reporter in Butterworth. She is Busisiwe Jemsana. You'd recall that we're still talking the efforts to revive the economy in the Mnquma municipality in the Eastern Cape. So an investment summit is currently taking place. Sawubona futhi sisi thathe lonke ixesha lakho.
Sanibona studio and siyanamkela kwakhona egcuwa where the summit is taking place. We have seen officials, we have seen some people walking in. It is expected to start any minute from now. You'd remember that key on the agenda is to make sure that the Mnquma local municipality is turned into a tourism attraction, all with hopes of making sure that there is job creation. This will be done through revitalizing the factories that closed after 1994. They employed hundreds of people from this area and across the province. But Palisa wouldn't be doing any justice if we didn't speak to the residents, the people who are set to benefit from this. I'm joined by two ladies from the area, Umama George no Mama Unjemdaka. Mama, mhlambe masiqale ngokufuna ukwazi into kubana imeko kwindawo enehlala kuzo injani.
Imeko kwindawo esihlala kuzo inhle ayinhlanga. Singapha mama, sile group yamasiqonda amakhosikazi. Sabona ngokuthi izinto azifikeleli ncam phakuthi. Sabona masizenzele icebo lokuba masenze lomchenzo. Sabuqala ngo-1999. Sakhuphula ngumntana mathanga onyula kuba siphezu kolwandle kwindawo nendawo ezinintshi ezidingekayo. Ngoku ke sayila lomchenzo. Unobangela basiyile lomchenzo, sifuna abantwana bethu babone isingqisa kwantu and basuka kubundlobongela. Nathi endeni wama sihlale phansi sinabe kuba sidinga imisebenzi yona, kanti asinamisebenzi nabantwana bethu abanamisebenzi. Koko siyazama nokubafundisa imfundo ezingambela indawo kuba asinamali. Sazicona masizigqatse apha kurhulumente uba makasithande, asisondeze, asiphise ndasipha yona njenganangokuba silapha. Silapha ke silimasiqonde siba mama ngaka abadala ngenxa nemisebenzi engekhoyo kuba iifemu zavalwa azikho. Urhulumente ke siyamcela uba ngosike angasilibali kuthi kwiibhajethi zakhe asikhumbule. Andifuni ushiya bawo le ndawo ukuthi asinambani laa ndawo sikuyo. Ndiyathanda uba siyinyathele loo ndawo. Siyacela, siyazithoba kodwa ke sinethemba elithi urhulumente akazusilibala kuba uyasinika amathemba. Sinethemba.
Mama uNjengidaka, enye into ebangela ubazali bongonwabi sinibone ningaba mama bangaka bezoxhentsa kukuzama ubeka into etafuleni imisebenzi inqabile. Mhlawumbi xa nijonga abantwana benu, nijonga amaqondo obundlobongela ezilalini, ingaba ningayidibanisa nentswelangqesho loo nto?
Mama, kulaa ndawo sihlala kuyo njengoba ugxa wam ebesetshilo akukuhlanga. Into esihluphayo phaya phantsi kwendlela yokuba umsebenzi ungekho, abantwana bethu abaphangeli, ubundlobongela bandile. Njengangoku silapha simke ekuseni sivale singoma, kuxhomekekile into yoba sifike singenazinto phakathi kwamakhaya wethu beqhekezile ngenxa yento yoba sayeka nohambe silala ngoku nakwindawo. Xa unengxaki, umzekelo, sibhujelwa zihlobo zethu, asikwazi ukuya ngenxa yobundlobongela phakathi kwabantwana bethu. Loo nto ayenziwa ngabantwana ukuthi abavela kude ngenxa babantwana bethu abaphangeli. Kungoko sabona into okokubana xa senza lo mxhentso singabamama njengoba nisibona sibadala, sizame into abantwana bethu mabalale betyile, abantwana bethu sikwazi basibase ezikolweni. Eyona yona njongo yethu esasiqonda into okoba lo mxhentso nanjengoba sesisilela ngoba nempilo asisenazo, yayinjengoba makhe siphakamise ubuntu bethu, ubuXhosa bethu, ngoba ubuXhosa bethu buyemka. Sinethemba lokokuba ke ngoku xa simane siphakama ngohlobo nabantwana bethu, umntana uthi xa sihamba buze mama uyaphi, uxe ubheke sebe nomdla nabantwana bethu kuba sibafundisa ngobuXhosa bethu, apho sisuka khona, imvelaphi yethu, kuba akufunekanga siwalahla amasiko ethu kwinto yonke siyenzayo singala maXhosa.
ngoku urhulumente kwezingxaki nizibalulayo zongabikho kwemibane, ukungabikho misebenzi for ulutsha nani bazali, uphakamiso kokuba uceba ukuvula ifem ezizathi zavalwa emva ko-1994, ayingebi mhlawumbi nikeza ithemba loo nto uba noko izinto azufana nakuqala?
Siyavuya mama xa urhulumente esithi uzawvula ifem ezavalwa kudala. Sinelo themba lokuba xa evula ifem kulapho ke ngoku abantwana bawutsho bafumana imisebenzi, kutsho kuphela ubundlobongela, ngoba siyazama nokufundisa abantwana. Abantwana bethu bayafunda, sicinge noba umntana noko xa ifikele kwenqana balesikolo umele bafumane umsebenzi, kodwa abahleli abafumani msebenzi. Abantwana bathe sa abanye naba emakapa basemamonti bakhangela imisebenzi bephethe into abaziphetheyo njengoko sizama, kodwa basebenzi nakaloku njena, bahleli abantwana bethu. Sinelo themba ke lokokuba nxa urhulumente ezavula ezifem apha kulo mhlaba walapha e-Eastern Cape, bawutsho abantwana bethu khe babuye emazweni bazoba lapha baphangele behleli kumakhaya wabo. Ngoba abantwana bethu uthi umntana akho ngela xesha apha eKapa ephi ufuna umsebenzi, thina apha sizama into yoba mawunyusa imali umntana arente kuloo ndawo ahleli kuyo alaletyile, kodwa loo mntana akasebenzi. Singavuya urhulumente xa novula ifem bazokwazi abantwana baphangele, sizokwazi uba nathi sitsho sibe sezimpilweni, kuba into yokuba abantwana bethu bengaphangeli loo nto ibange into yoba nathi iimpilo zethu zibonakale singaphili, ngoba kaloku sesinezifo zentliziyo ngoku ngenxa yoba silala sicinga, sivuka sicinga uthi ulapha ndizawutya ntoni, umntana uzawutyantona eKapa, omnye uzawutyantona eRhawuti, omnye uzawutyantona eKapa ngenxa bafuna imisebenzi. Urhulumente makakhaphe indawo.
Iyavakala, iyavakala mamutsha mdaka. Mamujorge, okokugqibela, ngaphezulu kokuba kuza kuvulwa ezi factory, eyona nto iphambili kufunwa nento yokubana abantu basebenzise imihlaba bakuyo kweli cala lezolimo, kuvulwe ne-agri-processing, ingaba nina nithini? Ngoba amaxesha amaninzi umhlaba ukhona, abahlali abadibani bawusebenzise lo mhlaba.
Sinovuyo, singanovuyo nangulo mhlaba, kuba kumhlaba into esitya yona. Umhlaba sitya wona, ngaphandleni komhlaba asinoba yinto yanto. Naba bantwana bethu sithetha ngabo, uba singadibana ngalo mhlaba nabundlobongela bungaphela, kodwa kuba kuthi kaloku umhlaba bona bawubona into yanto bona, ngoba kaloku bona bakule age bakuyo. Sithi aba siqonda ba ukulima oku kusifanele kuba sizokutya, sizochitha ikati eziko. Bona bayiboni kakuhle iyona nto bona bayibonayo kuba bavuke bathathe ibhek baphangele. Leyo ke into le isondezwayo ngurhulumente siyayithanda kakhulu, ngoku singakayiboni ngamehlo, sinethemba kuba niyasixelela.
Kosi kakhulu bazali, siyanibulela nale niyenzayo, siyayibona intle umxhentseni wenzayo kubuyelwa embo ngenene. Kosi kakhulu ngexesha lenu. Abo ke ngabahlali belali ezilingqonge le dolophu yaseGcuwa kuCintane. The outlining the challenges that they continue to face in their rural areas like many other rural areas in the province. They are highlighting the problems they are facing that include a lack of electrification of their houses, unemployment, stating that the youth is also not employed, their children are not employed, they do go to schools but they are unable to find employment. They are hopeful though, Palisa, that these announcements, this summit will change things around. They will be able to get their children back to this area. They will be able to work from here and work with them in developing the area of Mnquma. With that, we are crossing to you back to studio. We're going to take a short break. Do make sure that you stay tuned to Morning Live.